zikirwa na mbuya ndazikirwa na sekuru ndazikirwa na mzimuguru uzanyirja uzibaye wabatiboni basina mavi